neighborhood.
Ni ya kuweka kwa oven slice.
Yeah. Okay, kitchen.
Ni ya kuweka.